One time besiyodlala oh njoba sizorelegatewa
kuthanda. Yeah.
Eh bekunabo umuthi mina abaningi lapha.
Mm.
So sizodlala ne besiyodlala ne Leopards.
Mm. Event.
Event. UmJapan bekakhona.
Eh.
Uwe bekumela sikhulume lezo story ngoba understand her better. Ngapha baletha ba CEO yabona.
Eh.
So arrival ye yomuthi ngapha masiyo ndawona ukuthimele si
basisi.
Yeah, so sisebhasini sifikile sa fly job umuthi job ekuthatha ibhasi sayale. So lengonya leyo msiyo ne abeze
nayo lisuke na eDurban.
Hayi, no, sayithola la ijozi, sayithola la ijozi.
Yeah.
And coach bani
ungubani
professor.
Yeah.
Naye uze
nomuntu wakhe.
Yeah, no what. So must travel asiyale. Hayi lengonya leyo mzethi abayilethile asingene naye ebhasini. So kahlolo ke sikahangobese majority ya majitala kuthanda Nkosinathi Nhleko, Bennett Mnguni.
Yeah, Bennett Mnguni. Yes.
Yeah, Patrick Mayo.
Yeah.
Hayi. Ishmael Maluleka.
Mm.
Yawonda ma Snr Players ngakanani la. So lengo ya imali ibe ibhasi ihamba ingathi ivuka le ndoza yabona. So ithi ifuna ukukhuluma namajita wena.
Leyo mfundisi.
Athi amajita. Lo muntu uzele thina or uzele inkinga zehlaba. Athi amajita. Hayi, angijwa ukuthi bangabona. Ubona personal na kuthiwa akaboni inkinga zehlaba. Hayi ke le inkinga lezethu. Ezethu inkinga siyazazi ngoba uzoza khiphe nabantwana esibafihlile endlini. Hayi vele sifike. Silale ehotela. The following day masiyodla i-premiership meal, ne? Hayi, le ngoya le ifika ingene, i-check ukudla, yabona. Ithi i-Leopards khona into eyayifakile. Hayi, but besedlala ngathi. Shuthi khona umuntu ongasuka somewhere ayonikisa umuthi kuma-chef ukuthi afake something. Hayi, simile lapha, yabona.
Alihle.
Asihle. Le ngamlamaye ziyangena, yabona. I-coach ne-assistant, ingame leza sisi. Ziyabuzwa baye mele lapha chiwa mele ke explain makuthiwa haye kuna something chiwa akuye ama Snr Players ayo explain la angathi nithi ngama Snr Players yena ama Snr Players noma anga explain ukuthi kuna something vele ingamlamele ezazo okay yini le something ela haye ingambike yathatha
i spoon
yathi hayi mina ngizwa flop la.
Yeah.
Hawu uza flop ayada ngiza flop haye. Hayi and funny enough ne sayishayile part.
Mm.
So masibuya ke amajaji sewayabuya yasho thawu. Le muntu lo usho kahle. Asaka akasafuneki la. Sekumele eze le Durban ngoba inkingi le Durban. Azositshela le nkinga le bekasitshela yona la ukuthi uvuka imimoya ukuthi mela sibona amawana wana. Asayifu.
So on the day of the game umzethu ukhona ubaba ungubani uletha umuntu wakhe lenzani ke before i-match ku perform a spiritual or bahlanganisa bonke
hey ngapha kune room abasibiza kulo elale ngonya ezino coach kubani yabona